kanisi nangai e pantani lokola ngomba lokola libanga e pantanaka mailanga ya miso etika kote kate banda akenda na sena bula munene na bela tie kokende te yaka na bela tie kokende te yaka
Something.